last day at school. All things come to an end. Clean out your desk. Keep that favorite pen. Last look at your room. Then turn down the hall. Last day of June. Won't be back in the fall. Sometimes it was hard, and the days seemed so long. But right from the start, you were patient and strong. For all of your students, you passed every test. For you they worked hard. You brought out their best. Last day at school, raise a glass of fine wine for all that you gave. That effort will shine. Then waltz out that door. The world's waiting for you. There's so much and more. Your dreams will come true. How the years quickly passed, and you never grew old. All the memories will last, like diamonds and gold. All the memories will last, like diamonds and gold. La da 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 da